All right. I'm just gonna bask in the moment for a second. I mean, Flux, you've been there enough times where you've seen me just like, you know, face palm it. We're just gonna enjoy the moment. take a sip. We could even dance it out. I don't have any cool dance emotes though, but let's see what we could do. Dance. Da 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 da